Ogechukwu. Okano manu. Oh, aye. Ogechukwu kano ma. Oh, Ogechukwu kano ma. Brother me, Ogechukwu kano ma. Sister mo, Ogechukwu kano ma. Lehine berawa, one name, Olehine berawa. Oh, Olehine mara jijiji. Hey, mo, Olehine bere. Oh, Obone magi na chuku na hoge. Obone magi na chuku na hoge. Oh, Omara hina cho. Omariye bucho bigi, omarahina cha, omariye bucho bigi. Eni mo, yebezi noga dema. Brother me, yebezi noga dema. Sister mo, yebezi noga dema. Wota koji dinjo, yemesi anoga dirima. Chai. Ogechukwu kano ma, 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 Ogechukwu kano ma.
God's time is the best, God's time is the best, God's time is the best, oh brother. Waited on the Lord. He came, he blessed me. I waited on the Lord. He came, he settled me. Now I can see the love in my life.
His love is in my life.
I can see his grace upon me.
His grace is upon me.
I can see his power in my life.
His power in my life.
I can see his mercy upon me. Hey, everywhere I go, his blessing is all I see. Every morning by morning, his kindness is all I see. Every night and day, his grace is all I see. Every day by day, his love is all I see.
Ogechukwu kano ma. 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 Ogechukwu kano ma.
Imana Chineke nenye go.
Chineke nenye go.
Chineke nenye nwa.
Chineke nenye nwa.
Chineke nenye unye.
Onenye
nwa. Chineke nenye dio. Boke yaru. Oke nyegia. Boke yaru. Iye die bugeme.
Wait on the Lord.
Wait on the Lord.
Wait on the Lord.
Wait for him.
Brother, wait on the Lord.
Wait on the Lord.
God's time is the best. Ogechukwu kano ma. Ogechukwu kano ma. Ogechukwu kano ma.
Yeah.
Ogechukwu kano ma. Ogechukwu kano ma.
Okano ma.
Ogechukwu kano ma. Ogechukwu kano ma.
Yone Berika.
Ogechukwu kano ma. Ogechukwu kano ma. Ogechukwu kano ma. Ogechukwu kano ma.
Ogechukwu kano ma.
Ogechukwu kano ma.